sibingelele abazalwane sithi shine. Shine. Siyathobeka kakhulu ukuba ingxenye yalomsebenzi obaleke kangaka webandla lalapha esifundazweni sethu saKwaZulu-Natal abapostoli abayishumi nambili iTrinity khona lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal kuphinde kugcizelele ukuthi impela sinalo ithalente lapha KwaZulu-Natal babulindelana ngiyavuma ukuthi cha silibonile ithalente kumphathi wolusha siyavuma futhi inselelo osinikezela zona njengalohulumeni ukubhikisha ke kwabantu abasha benza izinto ezinhle kuyasijabulisa thina njengohulumeni njengoba bekhuluma nomama umpostoli lapha ukuthi ngempela kuyiqinisa ukuthi baningi abakwaziyo ukuthi bangangeni ezidakamizweni ngenxa yokuthi babhize bayapractiza baningi abagcina bengasenzanga izinto ezimbi ngenxa yokuthi abantu abasha bayapractiza ngakho-ke sinenhlanhla ukuba ingxenye yalo msebenzi obaluleke kangaka kuyisodo lanamhlanje siyazi-ke ukuthi kule insuku zanamhlanje sekusebenziswa no-4IR okuwukuthi usiyakwazi ukuthi umsebenzi wakho kuba iciko udayise uhleli khona la ekhaya ungadingi ukuthi uzuye emazweni angaphandle ungadingi ukuthi uzofuna abantu abazokusebenzela kepha ukwazi ukuthi uyisebenzele wena ngalabo 4th Industrial Revolution ingakho siyofisa ukuthi ithalente lala ekhaya liqhubekele phambili ngiyafisa ukusho ukuthi umphathi olusha nabapostoli bonke inselelo osusinike yona noma esenisinike yona yokucreate i-fund i-edu fund mina-ke ngicela ukuthi ngifake isidi sakhona nje saka 5000 nje emholweni wami oka 5000 nje emholweni wami ngifake lapha kwi-edu fund kuze kwazi ukuthi ndume le moto
shayini
ngiyayithanda naleyo show yokuthi sibe nawo ama-competition kwenzele ukuthi abantu abasha sibagqugquzele umnyango wezamaciko kanye nezemidlalo sizowusondeza eduze njengoba uthi nje ngama-easter mhlawumbe ngakhona ama-competition azoba khona cha ngingayinikela umnyango wethu wezamaciko kanye nezemidlalo ukuthi cha amasheka yobe khona nakhona lapho ngama-easter kuma-competition siyafisa-ke ukusho ukuthi amaphupho wenu lawe nawo ngale thalente eninalo siyacela ukuthi ningawabukeli phansi futhi ithalente lenu ningalibukeli phansi ngoba abantu banamhlanje noma isikhathi sanamhlanje sesiyakwazi ukuthi uphile ngale thalente osuke unikwe yilona uNkulunkulu ngala mazwi-ke njengohulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal sinifisela impumelelo yonke nempumelelo yodwa sengathi leli komiti lenu emphathi olusha lingaqhubekela phambili lisize ulusha lethu ngoba uma ngabe nenza lo msebenzi eniwenzayo aniwenzeli nje kuphela isizwe kepha nenzela ukuthi nathi singohulumeni sikwazi ukusizakala sibonile ungqongqoshe ubaba ucele silwisana nobugebengu ngonyaka odlule sasikulona leli holo sibeka umkhankaso wethu we-17 days noma lapho esilwisana khona nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye ney'ngane esifisayo ukuthi kube umbhidlango esibambisana nawo nebandla ngoba ngeke sikuqede ubugebengu uma ngabe uhulumeni eyedwa engabambisene nebandla siyafisa ukuthi kulo mbhidlango wokuthi abantu besifazane ogogo bethu iy'ngane zethu zivikeleke kungabi khona ukunukubezwa kogogo ungabe khona okuhlukumezwa bomama bethu kanye nosisi bethu ngalamazi siyabonga kakhulu ukuthi sibe ingxenye yalomsebenzi asithi shine Trinity shine.